choisir. Tout le monde, il est pour la personne et pour la véritable à la Zima. Vous comprenez la Zima. Isinzi bavuye ku mitungo itandukanye baje bazanye n'umutima wo gukunda igihugu n'umugabane asigaye ikorona baje kwigina umukandida wabo dukorera amashimano barasiga waje ngaha gusaba amajwi abarundi kuko aya badasigana turayasanga aya badasigana turayasanga nyine duhindure ibintu mu gihugu bidaciye umuheto iyi ntara yanyu ya Buhumuza ni intara iteza guhumuza abarundi bose intara ya Buhumuza ni intara yabaye iya mbere mu masezerano n'ubwo abarundi umugabane sigana itona uzaniye abarundi no gusubiza abarundi umutima gukura abarundi ubwoba abarundi bakishya bizana mu moko yose babonye abagenzi baberekanye hajya mu minsi iheze yogira ngo itona mujya muri itona kuko bavuga bati ipalpe hutu bavuye mu mugambwe bahite hutu uno munsi itona twifuza yuko abarundi bose bajya mu mugambwe w'amahoro wuzuriza iteka n'itekane abarundi bose barasiga twababwiye yuko ikitwaje ishimwe nuko dukuru rw'abarundi imigambi mikuru mikuru tuzaniye ngaha mu ntara ya Cankuzo ari Buhumuza igiye kwitwa Buhumuza mu minsi iri imbere twebwe proje ya mbere ni uko tugiye kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu ngaha Cankuzo kugira ngo umukuru w'igihugu azahore arari Buhumuza ahumuza igihugu cyose ndani wanyu tugiye gukora ni proje yo kugwiza amazi meza ngaha Buhumuza mu makomine yose amaze kuba icyicaro cy'umukuru w'igihugu hategerezwa kuba igisagara cyiza ngaha mu Cankuzo Buhumuza tukazokubaka amabarabara atatu Cankuzo Gahumo na Rusagara Cankuzo cy'amazi Gasenyi Gakongo muri Tanzania tukubaka ibarabara Cankuzo cyenda Juru Bisuru na Kibondo tutibagiye ibarabara iri mu migambi ya leta mbere twigeze kuza kubyugurura ica muri sosimo iryo ribarabara rimaze kuboneka atangura barasiga nimusubire kumva bamuwawongo gutwi barani buca ngo itona yazimanganye ngo itona igiye mu kwaha k'ubundi mugambi ibyo nibyo twaraye turarengwa ko itona idashobora kuza mu kwaha k'umugambwe n'umwe cyane k'umugabo n'umwe itona n'umugambwe umugambwe wa kanzi umugambwe wa kubu umugambwe wa kazozi abo bo biyitanga abadasigana bakajya gutora undi mugambwe abo bataye ubudasigana badasigana twebwe turabemereye icyese ko tutazokwigira duhe gukuruga abadasigana itona ngo twemere kureka kwitoza kubw'umugambo udasigaye muduhure amajwi turazi yuko abo duhigana bagenda bigisha bati itona yaduhereye kubera icyo watuduherera. Kubera icyo watuduherera, twe tubahera kubera iki? Twebwe rero nta muntu n'umwe twahereye amajwi, ibyo na izotahukana amajwi yacu. Nicyo gituma dusaba umubiseni kurengera, dusaba abo muri sesi, abo muri sepi kwirengera, dusabe abo mu ntwaro kudasubira gukoresha sesi cyangwa sepi. Turafise umusepi w'ikomine yahamagajwe muri sentare nuko yanse kwemenyicarira. Ni ukuvuga rero sepi ntiyigenga, sesi ntiyigenga, sepi ntiyigenga. Nicyo gituma itakaza dushimize yuko muri ya biro do vote nibashyiremo imigambwe yose, bashyiremo imigambwe yose uzotsindwa abone ko yitsindiwe adatsinzwe. Ni kubera iki uno munsi wavuga ko amabiro do vote azokwiharizwa umugambwe uri ku butegetsi? Ntibikunda, ntibikunda azoba intango y'akajagari mu gihugu. Turasabye ababishobora kubifasha bose ko buhagarika iyo ngendo. Abari ku butegetsi ntibabugumeho ku nguvu, ababushaka ntibabufate ku nguvu. Tufate mu ihiganwa niyo twemereye abarundi. Umuramaraza rejona murabona aho wiyamamaza hose, wiyamamaza urupfasoni, wiyamamaza urukundo, wiyamamaza ushyira imbere imigambi yawe, tukaba dukebura abanyamigambi bamwe bamwe biyamamaza bamugenda. Yabivuze mbere wacu Placide ava mu gisagara cya Bujumbura. Uno munsi mu gisagara cya Bujumbura hakujya kuvuga imigambi yabo bavuga sindi mugasa, nkuko umengo bacagira pibisiti ya sindi mugasa. Ni ukuvuga nabo ni mugambi babafise, babafise umugambi wa sindi mugasa, baba ariko bariyamamariza sindi mugasa. Nibareme imfupfu iraboneka rero ituranuri Bujumbura, nimureme rero Bujumbura ni imfupfu. Baca mu byatsi, baca mu nzira, lazima tugeuze mambo, lazima tugeuze mambo. Bujumbura nchini kote.
Mudukurikira ku murongo wa Facebook ego birashoboka ku buhinga nguruka bumenyi, turabaramukije turabahigakeye mwiriwe canke umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Ubu ni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro kugira ngo tuyage n'abenegihugu tumenye iryo mugona, hanyuma tubishure ku bibazo mwashobora kudushikiriza. Tukaba uno munsi twaramuse turi mu ntara ya Cankuzo, ariyo ntara twita Ubuhumuza. Tukaba dushimiye abadasigana bo mu ntara ya Buhumuza ingene batwakiranye igishika cinshi. Tugashimira abajejwe intwaro, abajejwe umutekano ingene bakoze ibikorwa vyiza cane gose, baragahuruko kuko bakurikije amategeko twasezeranye. Ivyo rero bikaba biha umwizero mwiza abarundi, bigaha umwizero mwiza, bigaha mbere ni isura nziza igihugu cacu Burundi, kuko ko demokrasi yiraye ukuri kwamye. demokarasi nkuko abarundi bayishaka, demokarasi itarimo guhonyorana, demokarasi irimo guhiganwa tudahezanyaye. Naka kanya rero kanyu kugira ngo mushikirize ibibazo byanyu duhereye ku bibazo twaraje. Uno munsi naho tukaba turaye mu ntara ya Ruyigi, tukaba duhamagariye abadasigana bo mu ntara ya Ruyigi gusidukana niyo nka kugira ngo ejo aho kera naho nyine tuyamamaze twereke abarundi ku mugambo w'adasigana iprona usasagaye mu gihugu cyose cy'u Burundi umeze nk'igiti gitotahaye, igiti gifise amashami mu gihugu cyose kugira ngo gikinge igitutu abarundi, igiti gifise imizi mu ntara zose guca cy'u Burundi. Nigakanyakanyo rero murakoze.
Ibonye n'icubahiro, reka duhere kuri no jambo deje gukurikirana ijambo ryanyu. Aho rero ijambo mwashyize mu ntara ya Cankuzo mwabemereye yuko muzobubakira ikirimba, mbega icyo kirimba ni kuki mu ntara ya Cankuzo canke icyo kirimba kizuba gitaniye n'ibindi birimba byari?
Ubwa mbere ntituzokubakira abanyacankuzo ikirimba, tuzokubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu, aho umukuru w'igihugu ashobora kuza akaruhukira, kuko twabonye ko hitwa ibuhumuza uri mucankuzo nivyo ubuhumuye. Tukifuza yuko naho nyene umukuru w'igihugu yoshiraho ikirimba, kugira hari ikirimba cy'ingozi cy'igitega kugira ngo niterambere isage iyi ntara ya Buhumuza. Tukaba twemeye yuko mbere n'igisagara cha Buhumuza tuzocubaka tugahera muri ivyo bisagara biri kure na kure kugira ngo tube kure abene igihugu bamwe bamwe bari mu ntara zivise abantu benshi tubashire muri zo ntara abantu benshi bariyo. Iyo rero ni politike yo kugira ngo tugabanye aho hari abantu benshi tubashire ahantu atabantu benshi bariyo.
Duhere ku kibazo twaraje, hariho uyu yabagije ati mbariza uyu munyacubahiro uti imyaka 40 iprona yatwaye yerekanye iki, bakoze ivyahe atari ubwicanyi gusa, bakoze inshuro zirenga zine buca abarundi bica abarundi b'inzira karengane muri 65, 72, 88, 89, 93, 2004. Iyo myaka yose yari yo guhonya abahutu. Ati none twagira tubabaze nibyo mubivuga kwiki?
Icya mbere urika tuvuga umuntu nk'uyo avuga ati umugambwe w'abadasigana iprona wishe abantu, uyo muntu nashaka nsubire ndabibeshuze, umugambo w'adasigana iprona ntiwigeze uje inama n'ingingo yo kwica abene gihugu. Hariho abantu bakoreshejwe na bamemuke ndamuke, bakoreshejwe na bagwankabiyago, bashutumye abarundi bahekugwa, abarundi isinzi. Muribuka neza yuko mu 1916 igihe hatangushika 1929 haje ito bico bise la reforme administrative, ni ukuvuga intwaro yari isangiwe n'abarundi bose, mugabo abazungu mu kugira ngo bacanishemwo abarundi baca bavuga ati abahutu nimuve mu ntwaro kugira ngo ejo ibizoba bazovuge yuko ari abatutsi babirukanye ku butegetsi. Icyo gihe hariho karabona yaciye abwira abahutu bamwe bamati baratube barababesha nimuve mu ntwaro, nico haci haza umugambi bavuze kwihutura. Ibyo ntiyari umugambi w'adasigana iprona, yarakaranda kamacakubiri k'abazungu. Abo bazungu tubaheje gutsindwa na Rwagasore. Rwagasore intwaro yo ya mbere yarimo abashikiranganji bane b'abahutu, abashikiranganji bane b'abatutsi n'abashikiranganji babiri babaganwa. Baheje kugandagura Rwagasore abo batifuriza umugambi w'adasigana iprona ineza baciye babihindagura vyose. Mbere aba PDC babaribo batwara umugambo w'adasigana iprona, niho uvuga ati inkumbi zabaye zabamirekano babamina bande, abo bose bishwe n'abarugereka, bicwa n'umugambi mubi wazanywe n'abazungu. Aha rero twababwira yuko mu 72 umugambo w'adasigana iprona no kumenyesha yuko indongozi umunyamabanga mukuru w'umugambo w'adasigana iprona mbeka n'icegera cy'umukuru w'umugambo w'adasigana iprona bishwe bakuwe mu biro mu mugambwe adasigana iprona none bene gihugu uvuga gute ku mugambwe indongozi z'umugambwe ziyahuye zo nyene nuko uvuga rero ibyo o nico gituma twashizeho wa mugwi sever kugira ngo uje kubitwigira ku buryo twebwe ico gihe cyo twari nivyakurikiye sintaruha twabigize mu ruhara nico gituma twifuza uno munsi kw'abarundi bahindura ingendo abapfuye barapfuye kandi nta uzogaruka mugabo turondira umunsi wo kuja kubibuka twese tusaba imana ibakire mu bwami bwabo hanyuma imana iduhe ubushobozi bwo kugira ngo dukingire abasigaye nihagire inzira karenganye izosubira guzira akarengane kubera badasangiye ubwoko canke imigambi niyo ntumbero dufise mu mugambo w'asikana iprona ni intango nshasha indango nsha mbere ejo aho bukera tuzobabwira yuko twifuza yuko ibisigarira guwahoze atwara umugambwe parpehutu FNL ariwe gahuturemi nawe nyene yotahuka ibisigara vyiwe bigatahuka mu gihugu cy'u Burundi tukabashira hamwe abajya bose bagize uruhara muri ibi n'ibindi muri politike y'igihugu tukagira mbere n'ahantu tuzatububikira icyarimwe bose niko twifuza mu gihugu cy'u Burundi.
Ono nawe yitwa Afroboy avuga ati ikibazo ciwe ati mwokebura gute abarundi kugira baze batore imigambi bareke gutora akaranga mutima muhanuriki abantu bashira imbere urupfu n'igihano cikosa
twebwe nkuko tubivuze twifuza kwitandukanya n'abandi bategetsi bose babe mu Burundi abategetsi ndiko ndumviriza ijambo rya gahuturemi yavuze twebwe batwigisha batwigisha gahuturemi yari umwansi waba naba naba mugabo numvije ijambo yashikirije ni ijambo gifise akanovera ni ijambo mbere twogendera kuno munsi kuko yifuza ko Burundi butwagwa n'umuntu atavuga ati je ibi byabaye gutya canke twagiye mu mashamba turera gutya ahazi umurundi azije gutwarira abarundi bose ibyo rero uvuga yuko imigambi niyo two turavuga iyo tuvuga kandi abarundi baramaze guca ugwevu ku buryo bashobora gutandukanya imigambi kuruta kera aho bavuga bafikurikira abantu badakurikira imigambi.
Uno nawe abaza ati iprona murakwiye kwigisha urukundo kuko hari abakandida bavuga ibiryanisha abarundi ati mbese ni ntikurikirana imyiyamamazo icyo mumenya umuntu aserukira abandi iyo abagumuye igihugu kirahomba kuko umutekano uratosekara ikindi imyiyamamazo irafise amategeko nta tegeko ryotuma umugambwe ukugwa mu matora kandi waratangiye imyiyamamazo ariko babikoze nabi sinzi cyose se kuvuga
bo naje ikibazo nacu numvise mugabo icyo numurisho nuko umugabo asika ni plan twebwe kampanye dukora kampanye y'isuku dukora kampanye tuvuga imigambi yacu dukora kampanye dusonera imigambwe yindi dukora kampanye twubaha abo duhiganwa mwarabonye mu cibitoki duhuye na Dieudonné Nahimana ingene twaramukanije nk'abakundana nk'abavukana mwarabona aho duciye hose abanyamigambwe nta mudasigana asita uwundi nta mudasigana ajugwa uwundi yero ni ngendo nziza iprona iri kurereka yindi migambwe tugakebura imigambwe canke abanyamigambwe baje guhiganisha amazina y'abakandida abacanka abandi kandi jewe umaze gutanga kuvuga umukandida wundi nuko ibindi bavyakunaniye mbere uburi kuragira ni na publicity y'uwo mukandida twebwe ntizishobora kubikora kandi twebwe twaje kugira duhindura amateka y'igihugu kuva mu 2015 tufise aya mabanga twarahinduye byinshi mu mibereho y'abenegihugu none munsi ibyo turakora muri kampanye ni ibintu bizoha amateka igihugu cyacu cy'u Burundi mu ntumbero yo kwerekana ko abarundi twumva koko demokarasi nyakuri tugasaba rero abenegihugu kandi ni benshi ajya kenshi abaza muri za meeting sibo benshi kuko abarundi benshi bari muhira kandi abarundi benshi bari inumiye abarundi benshi bari mu ishure, abarundi benshi bari mu makambi, abarundi benshi eka barahantu bibereye bakurikirana gusa ibivugwa n'ibikogwa mu bica rundi. Abarundi bamaze gucugenge barazi uno munsi gutandukanya icatsi n'ururu.
Reka dusimbire gatoyi ku bariko barandika muri uno mwanya, ndabona ni benshi. Reka mwaduhere kuri yitwa Marc abaza ati mbega barya abantu bitira iprona muri meeting za CNDD-FDD kuki mutabitwara mu butungane ko bijya babigira bihanwa n'amategeko agenga amatora canke namwe ati nimuhamwize ubutungane bw'u Burundi
bijya twebwe nta kamaro ko kwitwara. Procureur General de la République, procureur w'igisagara kijya bacita flagrance, ijya ni flagrance nibikire nibinda kwitwariga seni, ijya ni flagrance. Inzego zose z'igihugu ni flagrance. Ministère de l'Intérieur ni flagrance. Le commandant suprême ijya ni flagrance. Bategerezwa guhanwa ikibiriraho. Igihe rero badahanywe ikibiriraho nuko haba harimo complicité quelque part de l'autorité. Twebwe abadasigara tutunzwe no guca bugufi. Hajya ikiza kitaguhitanye haraho kiguhitaniriza. Hariho abarundi benshi bari bamaze imyaka ine batubwira ko turi mu kwa kwa CNDD-FDD. Uno munsi icyo caha cyatuvuye ko baca baduhubona yuko aba a ni uku nuku nuku nuku. Twebwe rero turemera ibyo tuko turakora kandi turiyemera mu byo tuko turakora. Nicyo gituma bajya atabadasigana boja guhenda na bamwe nibakoresha amahera bahabwa najya amahera yonyine bazokoresha bagaha abantu. Nta mudasigana w'ukuri azoja gutora umugambo CNDD-FDD ari umudasigana ku mutima wiwe. Bajya turabazi nta namwe bigeze batora umugambo udasigana yipro ikasaba adasigana.
Ok, reka tubandanye n'uyu yitwa Bukuru Jean-Claude abaza ati turabakeje ku ntambwe mwashitse ko mu kwizerwa mu mabanga atandukanye ati nisunze imigambi yanyu n'imigambi myiza cyane ati none mu twizeza gute ko muzobishyira mu ngiro ko tumenyereye ibintu mu Burundi havugwa byiza ariko hagakugwa ibihushane. Ati nk'akarorero bavuga ko seni sepi sesi byigenga ariko turavye ibikogwa ibikogwa n'abakozi baho dusanga bakora ku gitsure cy'abana bariya. Ikibazo cy'ibati nk'uko muri nk'uko musanzwe muri muri leta twa twisunze n'ivyo muvuga ku bijyanye no guhagararira amatora membre du bureau de vote atiko bashigwaho isunzwe uburinganire bw'imigambwe n'amoko nk'uko bivugwa muri code electoral. Ati mutekanya iki hamwe nitoshigwa mu ngiro ngo amatora abe mu muco. Murakoze tubifurije gutsinda amatora y'2022 hama mutuzanire ihinduka.
Ego nkuko abishikirije mbone yakagiho gushimira nyine cyubahiro mu gucacu cy'u Burundi imboneza y'amahoro y'amaho ku ijambo yashikirije abarundi mbere ararashikiriza na seni ko yokurikiza amategeko agenga amatora cyane cyane mu ngingo yayo ya 40 aho bavuga bati imigambwe yose iteza kuja mu mabiro y'amatora. Ako na Kariganga Muhogo hamwe seni itobikurikiza yoba itumye amatora agenda nabi kandi ejo hakaba impari z'amatora bamenye ko bizoyivuye ngaho. Umukuru w'igihugu na leta rongoye bari bemereye amatora meza abarundi. Seni rero niyo zakuya tuma bigenda nabi nyacyo gituma uno munsi turabona ba mustantere, turabona abakuru imitumba, turabona abakuru b'imihari y'umugambo uri ku butegetsi bagenda bagafata umukuru wa sepi cyangwa umukuru wa sesi bakamutwara muri peji kugira ngo bamufungireyo bamutere ubwoba kugira ngo akwikize ibyo bashaka. Iyumvire namwe bakubwira bati ngo muri biro de vote ibice 45 n'iby'umugambo uri ku butegetsi bagashobora kuvuga ati ibice 20 na bitanu ni iby'amashyirahamwe ayo mashyirahamwe yose akaba kokira umugambo uri ku butegetsi ugasanga rero iyi imigambwe nta muntu n'umwe ifise jewe ndabahanura kugira amahotero agende neza vyogenda uku hari imigambwe itatu ikwiye mu gihugu cyose umugambwe umwe wose niba uhe umumambre do bureau de vote umwe sende dishaka yiyongera babiri bakurikira twebwe nta kibazo sende dironke batatu mama wanje twebwe duhe iyi migambwe nayo nyene ibifise jisho ikindi naco nuko icyo bita le president de bureau de vote bafashe yuko aba president ba bureau de vote bose baba abo ku mugambo uri ku butegetsi ije navyo nyene nibikunda abanyagihugu nibikunda abanyakuba muri seni nibikunda abanyakuba muri sepi nibikunda abanyakuba muri sesi kuko ivyo o bituma abahiganwa bose bavuga ati aya matora arimo amakema mugabo twebwe muri iprona nimubwira ubwoba twebwe uko bigenda kose uko twamye kose dutegerezwa kubandanya amatora tukayasozera kuko kujya nababwiye umugambo udasigana iprona n'umugambo udasanzwe n'umugambwe hamwe wo komereka na gatoyi igihugu gica kigwara igisebe
reka tukiri kuri ico nyere kijanye n'amatora yavuga ati ndabaramutije nyako ati fisa kabazo timbega ku migambwe imwe imwe tubona baguma bashamiranye mubona umuti wo buwa
bo urumva bashamirana kubera afisi ibikenya kubera bakomeye bose niko umuntu atoshira imbere igikenya yoreka gushira imbere ingimba yoreka gushira imbere kugwana mugabo bagashira imbere kuzuzanya iki gihugu imigambwe yose yategezwa kuba magiriranire nico gituma twebwe tuje hagati yabo tuvuga tuti bangwe nimubangwe kugira ngo dutunganye igihugu neza cyane noneho hasigaye imisi mikeyi imisi tumaze ni myinshi gusumba iyo dusigaje kugira ngo umukuru w'igihugu atogwe hanyuma atoregwe abarundi bose
ati nyakubahwa akabazo kanje naka ati kuki ikibazo kuki ukibazo cy'uburimyi nta mu kandida n'umwe ndumva avuga ikibazo cyo kwinjiza amamashini arima kandi akarima byinshi bishobora gutunga abarundi benshi mbere tugasarurira ko ati n'ibihugu bibanyi murakoze
nibaza ko atakwikanye politiki twavuze y'urimyi nubwo twavuze icyo cyita mécanisation agricole la mécanisation agricole ni gukoresha imashini kuva mu burimyi busanzwe bw'isuka tukaja buhoro buhoro mu burimyi budasanzwe dukoresha amashini kiyaya chimbo kiyaya cyo mu kumoso hose tugakoresha abarundi tumaze kubashira mu bigwati tuza turonka amatongo yagutse ku buryo dukoresha amashini ku buryo akarere barimira hamwe bakimburira hamwe bakaca bakora bya ya mashira hamwe cyane cyane ya mahinguriro mato mato avanye n'ibintu bahingura birimira wonyine ubwabo
none nawe yitwa Beata abaza ati ati twebwe abakenyezi twikorera utwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turifuza kubahunda amajwi muzudufashe iki
ubwa mbere abakenyezi bikuru twabo twarabashiriyeho ibanki y'abakenyezi tuyizoyitunganya ku buryo umukenyezi wese yikora utwiwe ashobora kuronka ahakuramo umutahe icya kabiri hariho abakenyezi batunze ingo n'imiryango bamwe badandaza ya matunda ya myembe twebwe nitwaramuka turonse ubutegetsi nta mupolisi n'umwe azosubira kubiruka inyuma nta mupolisi n'umwe azosubira gusesa itomate zabo nta mupolisi n'umwe azosubira guhonyanga ivyo kurya bazari kwadandaza tugiye kubategurira ku nkombe y'amabarabara hose aho tuzobashira mbere tubahe n'ikarata ku buryo uzobakeneye umutahe w'ibihumbi bitanu ibihumbi icumi awuronka kuko turazi neza yuko ubahaye ibihumbi bitanu abana basuma abana bakajya mu ishuri tugiye kubaha akaryo ko kugira bakore umurimo kuko erega bose ntibazokora mu kazi ka leta nicyo gituma rero twokoroheza kajya n'akazi kajya nakazi gatunze imijyango nico gituma ubwo buzi buto buto tuzobuha agaciro nico gituma twarabwiye nikindi tugiye gukora tutaratuvuga mu nyigisho hariho abanyeshuri benshi bahejeje ico bitaza humanité technique scientifique ibiki cyangwa humanité générale abo o bakaba afise urupapuro rw'umutsindo rudafise valeur nico gituma twebwe ico tuzogira tuzogira kujya tubavuze yuko muri fondamental abatazo babayo bashowe gutora fondamental tuzotwashira mu mashuri y'imyuga yo hasi tugira tugire n'urundi ruhara rw'imyuga yo hagati na hagati twita les instituts techniques aho abato bakwibatoje ikibazo cha leta tuzobashirayo kugira ngo kare bahora bashira muri enseignement pédagogique mugabo munya byace bivaho tugire rero enseignement technique à plusieurs filières kubuye umwe wese aje amafiye atandukanye kugira ngo ugwaruka gu Burundi gose ruronke uburenganzira bwo kubananya bika
uno nawe abazati ningiki mu kwizeza abarundi kubijanye n'icyo kugwa cy'ubutare mu Burundi biboneka ko icyo gisata byananyanye ko kizanira karusho abarundi atigira ico mungi
nimutwizere muduhunda majwi ibindi muzobitubaze mwaduhunza majwi mugabo icyo tubereka muzalo marquer la différence des autres
reka rero imbere yuko tuza mbere no kubandanya tubaza ibindi bibazo tubanze tumira amate gatoyi aho tugira tubanze dukurikirane umwe mu baririmbyi b'abarundi yitwa Gentil wa Koloni yavuze impamvu azotora umukandida Gaston Sindimwo mbere aranashikiriza ko Gaston Sindimwo atankeka mu gisagara cya Bujumbura kubwiwe abona yuko ariwe koko azotegerezwa gutahukana intsinzi mu gisagara cya Bujumbura tumukurikirane cyo tugaruka mu kanya
mushaka kutubwira mbega mwebwe n'igiki kuri mwebwe mubona wewe cyanke n'uwundi mbere cyo tuma atora Gaston Sindimwo abakarongoro giye gucacu
intumbero nyamukuru reka ndababwire kuri rijya abakoroni batwigishije bya moko no kuvuga abahutu abatutsi abatwa muri 2015 mu mwaka w'2015 iyo Gaston Sindimwo adahaguruka nk'umututsi ngo ahumurize abatutsi bose urazi ko hariho uruvugovugo rwavuga yuko ho bari ko arategurwa iho nyabwoko ry'abatutsi ariko Gaston Sindimwo yarahagaze aravuga ati ntaho nyabwoko ririko rirategurwa mu Burundi kuko nanje ndi umututsi icyo cyatumye igihugu cy'u Burundi nuno munsi kigira ituze nitekane je rero n'umuryango wanje Nzotora Gaston Sindimwo uko nuko kuri Gaston Sindimwo 2020 ego birashoboka kandi cyane
bishoboka gute
abishoboka kuko ubu umugambo w'abadasigana iprona uri mwamoko yose uri mwabatutsi uri mwabahutu uri mwo nabatwa hariho na yindi migambwe myinshi yagiye iraza kwiyunga n'umugambo w'abadasigana iprona insinzi rero je ndayibona ni cash
wahora muri CNDD-FDD kandi mu myamamazo twabonye Bujumbura hari abavuga ati Gaston abivemo eske iyo mbugo kuri wewe Bujumbura wabona gute ijambo urifata gute
icya mbere je Bujumbura ndahazi kuko muri commune ntahangwa zone cy'ibitoki ku mutumba wa gatano aho bita ku mutakura jewe nari ndongo y'umugambwe CNDD-FDD nari umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa gatandatu ku mutakura ni ukuvuga rero ndaza abanyuhanyi dufise rero nibaza yuko umuntu wese arafise mu bisanzwe mu mategeko agenga abanditsi cyangwa umuntu icyo ashobora gushyikiriza arabifitiye uburenganzira ubibona kurya je ndabibona ukundi kandi sindiko ndanka icyo yavuze muri we arabona ko cyo bari cyo mugabo je w'icyonzi nk'uwahoze ari umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa gatandatu ku mutakura iprona ni cash inafunga tu
wavuze ngo ubibona ukundi uko kundi ubibona we ni gute
mbona yuko Gaston Sindimwo ari wazotsinda mu gihugu cyose usivye hajya muri meri ya Bujumbura gusa mu gihugu cyose urabona ko maze imitsi nzunguruka za Ngozi Ngozi ho harantangaje nako ndababwire nimwibuke muri Ngozi havuka abantu babiri bitwa nk'ibihanga nga mu gihugu cy'u Burundi nyo ni cyubahiro umukuru w'igihugu dufise uno munsi Petero Nkurunziza avuka Ingozi na Gatogwasa avuka Ingozi mugabo uragi isinzi ry'abantu ryari hajya kuri stade Ingozi ku Gasaka kayi na Runyonga mon frère usicheze na iprona iprona ni babalao
nibaza yuko mugiye gukurikirana bino bintu abantu bari kwatukurikirana bumvise ico uno muri nimvye benshi bazi yari indirimbo zitandukanye harimo indirimbo wa koloni akaba n'izindi ndirimbo zitandukanye benshi baramuzi gose mbere bari kwaramurubona ku masanamu baca babona yuko bamuzi cyane nibaza yuko ibyo aje gushikiriza byashoboye kunyura abatari bake tubandanye n'ibindi bibazo bya nyuma ko turabona n'umwanya wagenewe kino kiyago usa n'ukurarangira uno avuga ati ko muriko muri yamamaza hakaba undi mugwi wo kwa Mbayahaga ati aumuci umugwi wo kwa Mbayahaga uca aumuciye nawo wigisha tukaba tuzi ko harimo abari ku ntonde z'abajenama b'amakomine niba tugwa matona mu matora y'abajenama b'amakomine muzovyifatamo gute kandi kuyu mukuru w'igihugu batabahaye amajwi bayatanze kuwundi mugambwe muzobemera canke muzobasubiza inyuma muzobemera canke muzobasubiriza ati rero munyishure kuri utwo tubati
ubwa mbere nitwoja nkaho tuvuge ngo uko Mbayahaga ntabafise nabo umugambo uri ku butegetsi kuko umunsi umugambo uri ku butegetsi ubishaka kubahagarika wabahagarika mugabo ubigira nkana ubigira kugira ngo kuko urabona ijunja umugambo udasikana ifone ufise uti mbega iryo junja twoligabanya gute nicyo gituma rero baca bagira bene ivyo twebwe amajwi yabo abo bantu tubona n'ukuri niba yatware naye twaye dukeneye kandi si azotuma dutsindwa twebwe turizeye abarundi kuko abarundi bafise amaso yo kubona bafise agutwi ko kumva abumva barumva ababona barabona ibyo byo kwambaye Mbayahaga twebwe ibagumye batware batamena ibasuye kubiduhekereza ko na gatoya ejo abari ku mantondi zicanye izindi nibashika bazuhitamo icyo bashatse kuko barazi barakuze barazi cyo ariko barakora
ati mbega uyu nababaza ati mbega ko tubona ubukene inzara iguma yugarije abarundi ariko abategetsi mushitse ku butegetsi mudasubira kwibuka ababatu
bo dewe sinzi ko cyo cyo kimena jeyo dewe aho nagiye hose sinigeze nibagira abantoye ni nacyo gituma iyaba ntibutse umugambo washizeho kuko je mvuga nti umugambwe washize kuba cyashame cy'umukuru w'igihugu n'amajwi 2.49% kwijana nkifuza uno munsi ko umugambwe ndawukura kuri ibyo bice bibiri ndawushikane ku nsinzi kandi narakoze ibishoboka byose kugira umugambwe ndawuhe agaciro umugambwe ndawusangize abene Burundi bose icyo ni igikorwa twakoze si ntivyikora uno munsi uravye badasigana bari muri imyima mu yamamazo barateye igomwe cyane gose nicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu bake canke nta n'umwe yigeze akora ivyo twakoze mu kugira ngo duhe agaciro umugambwe watureze genda bamenyeshe umugambo w'asikara iprona wantwaye mu Burusiya fisi imyaka 16 fisi imyaka 16 nari maze kuja mu Burusiya kubera umugambo w'asikara iprona ni kuvuga icyo nokora cyose ndagihaye umugambo w'asikara iprona zwamemukiye kwa gasore zwamemukiye mu gabaza skana iprona nico gituma ibyo dukora byose ubwa mbere shiri mu gabaza skana imbere
aha uno nawe yitwa Antoine Abazati mutowe amasezerano y'abarundi yarusha muzoya ikibanza iki kuko yabagize ibibazo bitatu sinzi ko muzakwishura kimwe kimwe yabagiye kijanye n'amasezerano yarusha bwa kabiri abagije umugambwe iprona ati uzobana gute n'indi migambwe ikibazo cya gatatu yabajije ati kukijyanye n'ama anal mwebwe muzubigenza gute narirya aciye imyaka ine icyo kibazo cya manal kigoye
twebwe mu byerekeye amasezerano y'abarundi yarusha twebwe tuzoyakomeza mu bice byose bishobora kuzana umutekano mu gihugu hariho icerekeye cya kibazo cy'amatungo n'amatongo tuzoshyiraho ikigega cyo gushumbusha aho tuzatuvyumvikanye kuvyerekeye sévère twebwe tuzotandukanya tumenye ninde yakoze iki muri kahise ku Burundi tubimenye tudafite intumbero yo kwihorana icyo nkitwaye no kuvuga rero ayo masezerano mu Burundi twifuza yuko mu myaka indwi mu myaka 14 ayo masezerano mu Burundi bizoba biri do routine byikora bitarinze gusubigwamo icyo nyoza ko ni kibazo twashikanye ikindi mwatoje mwazoze umugabane kandi pronangu zo giki uzobana gutera indi migambwe twebwe twaremereye abanyamigambwe boss bazoba bafise amanota azoba tuzowatushiraho umugwi ubiraba ku buryo leta twifuza gufata mu mugongo imigambwe ku buryo umukuru w'umugambwe wese azowafise akarusho nka kushinga amateka azowafise immunité kugira de valeur le parti politique kuko umuntu abona abanyamugambwe bamwe bamwe avutse hari akabyuruko akagira umugambwe tugire cadrage habi imigambwe koko yukuri nti habi imigambwe y'imijyango niki niki canke imigambwe iza gusasira ivyo leta ikora gusa ivyo tugiye kubitunganya ku buryo twabemereye mbere iyo migambwe ni yamara kugabanuka yuko igira tuyiha imiduga ibiri no kuvuga umuduga umukuru mugambwe agenderamo n'umuduga wa fonctionnement normal tugatweme tubaye umukuru w'igihugu yuko abakuru migambwe tuzobona n'umukuru w'igihugu rimwe mu mezi atatu kugira twumvikane ijya abanyagihugu bagona hanyuma dushobore gushoroza politike yacu dufatiye ku bene gihugu ivyo o niyo migambi twifuza gushikiriza hari sinzi icyo cyagatatu
cyagatatu yabagiye kubijyanye n'ama anale abatinya oh. Kine atakigenda
icerekeye anale jewe mu bisanzwe tugishika iyo o ayubwo buryo tuzobure kuri abadasi abanyagihugu kuko umukozi akora atanare aracika inkokora nico bituma twebwe twifuza mbere nizo anale kuzoziduza ku buryo bagira ihiganwa ryo gukora neza gusumba
wera baza mu giswahili ati kwanza kabisa mse amani kwako mze swali langu ni kuhusu mji wa mji wetu wa Buja kiukweli mji hauna haufanani kama mji ya zingine nchi jirani. We kama ukifanikiwa kupita unasema nini kuhusu mji wa Bujumbura mzee?
Natoa shukrani kwa mtu anauliza swali hilo. Mimi kama mzaliwa wa Bujumbura na nikiwa nafanikiwa nachaguliwa na mji wetu tunauacha hivyo nitakuwa siko mtoto wa Bujumbura. Na ndio nimesema la kwanza lazima mji wa Bujumbura tufanye mji wa kio, yani mtu anaingia Bujumbura aone sura ya nchi. Na ndio sababu nimesema lazima tugeuze barabara zote za mjini Bujumbura zote. Buterere karibu ya uwanja wa ndege inatia haibu kwa sisi wazaliwa wa Bujumbura. Tangu tumezaliwa Buterere yalara mpaka hivi watu wanaishi kwenye yalara, hiyo ni tatizo, lazima tukomeshe kamwe. Na mjini lazima tuanze kujenga mahali pale ili wale wa kwenye vijiji vingine tuwahamishe mahali palipo kujengwa vizuri. Hiyo awe na uaminifu na sisi, tukiweza kubuka ushindi atuulize baada ya miaka mitatu Bujumbura itakuwa na suraja.
Unaona we abazati ari ibintu byononekaye kutegetsi mujanye na politike ubutunzi amagara y'abantu n'ibindi bitandukanye ati muri kino kano kanya muri ko murayiganwa ati murazi yuko harabatakaje akazi mukiri ku butegetsi yati avuga kujanye na ba na Sharwa Zero avuga kujanye na Fia Cafe ati nahandi ndazi ko muhazi uko mwari hafi intwaro ati none mwebwe nimwamara kuramutsa igihugu ivyo bintu byononekaye kuri no ntwaro murimo ati muzobikosora
bo koronekara sinovuga ko byononekaye ahubwo byashitsweho kubera ubukene bwariho leta yari ifise hariho rero ingingo zifatwa bijanye no gutubika wavubi ko bawita nibaza yuko nitwamara gushika ku butegetsi ibintu vyikasubira kuja mu buryo ubutunzi bugasubira kwirara mu gihugu cacu Burundi ivyo vyose turabizi aho hose haragasembwa turabizi politike ya Sharwa yari politike nziza mugabo yakozwe nabi cyo gituma twebwe ku bwacu na kibazo tuzobikora byose
ati nitwa Thierry ati nabamva kandi amunara ya Murambya ati igihe mwokwizerwa n'abene Burundi mukaba umukuru w'igihugu kuvyerekeye amakomine adatunganije ati mugakoresha ubutunzi bw'igihugu nabi ati mwokemura iki
sinumvise ikibazo yona kibajije
yabajije kubijanye n'amakomine yoba adatunganijwe neza mu bijanye n'ubutunzi muri kino gihe badakoresha neza ubutunzi ati hamwe mwoba umukuru w'igihugu mwokemura iki
ubwa mbere nkuko hamwe twaba umukuru w'igihugu nuko twifuza yuko leta zo kunta zo mu ntango zikora kubujyo ushikira nganje bumwe n'ubundi bafise abantu bakora mu makomine kugira ngo iterambere itangure mu ikomine ibyo yita decentralisation les gouvernements locaux nous allons instaurer les gouvernements locaux hanyuma ba mustanteri dushiye ba mustanteri bashoboye gutekanya imigambi mu makomine ya ntewe ba mustanteri bagenda kubera bashiriye gusumba abandi canke bamirise gusumba abandi dushireho abantu bagiye gutuma intwaro bagiye gutuma haba imigambi ija mu ngiro cyane imigambi umukuru w'igihugu abayeme uno munsi tubabwira yuko hariho abarundi benshi amakomine menshi afise abantu babagira neza bazanye amatara n'amazi mugabo bigaca yifira ngaho kubera bataciye hacanka ahandi ibyo byose tugiye kurekurira uburenganzira ba mustanteri bwo kwitegurira imigambi yinta imakomine yabo imitumba yabo kuneza kuburyo n'abene gihugu bafise bavuka muri izo ntara bashaka kuzana umugambi bawushikirize batarinze gutama ibyo tugiye kubikora
ati mwaremere abarundi cyane cyane abanyabujumbura ko mu minsi ijana izoba yasubiriye kuba nka mbere ati mbega abadandaza nako abadandaza bahora mu isoko nkuru ya Bujumbura ivyabo byayiriyeyo bigatokombera muri iyo soko bobo nk'umukuru w'igihugu muzobafasha iki kanyakuba
ubwa mbere iyo soko iby'isoko nkuru ya Bujumbura ni birateye amakenga kuko twebwe ntituvyumva neza irya soko nkuru ya Bujumbura yari ifise icyo bita silence irya soko nkuru ya Bujumbura mbega igihe isoko yari ifise ya silence igasha kujya ikamara imyaka indwi imeze kujya vyahagarariye hehe nuko hari ahantu vyo vyahagarariye asilansi nitiza kuriha ya soko ikayubaka naho tutuvuga asilansi abari badandaza muri ya soko nkuru ya Bujumbura nivyo barahombye utwabo bwo uno munsi ubashize ngaho uti mwebwe mwaho mudandaza muri iyo soko nkuru ya Bujumbura nimuzane amahera aya naya 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 barara bayazanye isoko nkuru ya Bujumbura mu ndwi zibiri zitatu ikarara yubaswe ukuri kwami twebwe rero niyo nzira tuzofata yo kugira ngo bene isoko bari kumwe n'ugisaga cha Bujumbura bayiyubakire nayo ivyo kuvuga ngo tuzokubaka amasoko makuru makuru ahanitse amamole tuzobanza twubaka iyo soko ya Bujumbura ayandi mamole tuzoba turayubaka kuko ibibanza ntituzobura aho tubishira niko twuvyumva twebwe
Ati mumbarize nyakubahwa mu gisata cy'indero mufise imigambi nyabaki kubaheza amashuri ntibaronke ubuzi ugwaruka mubategura iki
ubwa mbere hamaze kuza ubuzi bwinshi hamaze kuza imigambi myinshi hamaze kuza amahinguriro myinshi hamaze kuza ibi by'ingenzi abantu bakabyikorera les agences de voyage touristique de voyage akaza abatembereza gutyo uko twaremeye yuko tuzogira visa gratuit ku bava hanze baba turiste mbere tuzogira visa en ligne ku kuburyo umwe n'igihugu wese akeneye kurondera visa ayironka bita adatamye mu bindi bihugu byose twebwe ibyo byose imaze kugurugwa no kuvuga habariho debauchage y'abanyagihugu y'abakozi baje kurondera ingene ba interprete abagira gute akazi kacaka bakenshi gose igihugu tutashobagira inama mpuzamakungu biragoye ibyo byose twebwe tugiye gutuma Uburundi gusubira guhurumbigwa aya matora yonyene agenze neza hamwe se ni yo vyifatamwe neza ivyo vyama biro de vote ikayatanga neza coba icizere ku makungu kugira ngo abarundi bose kujye umukuru w'igihugu yavuze isi yose itamarigwe kuvyabaye mu Burundi ku buryo bw'abarundi bonye ubwabo
reka rero tubasomere ikibazo cya nyuma ariko bari kwadukurikirana barashobora kubananya bandika na kibazo kibazo bizaba bisigaye tukazobyasomera ku munsi wejo turangirize kuri kino kibazo cyitwa Pascal abaza ati ikibazo cy'amatungo umengo hari bamwe batunganirijwe abandi baratsinze urubanza ariko ntibashikirijwe ibyabo ati mwebwe mwama umukuru w'igihugu kwa mirongo ibiri rusama muzohindura iki
ntizobihindura kwa mirongo ibiri rusama icyo urumva tuzobanza dukurikize amadosiye uko ameze hanyuma imanza zaciwe ziciwe zitari mu karenganyo zishigwe mu ngiro noneho twavuze yuko dutegekanya indishi kigogya cindishi cagashumbusho kuburyo atawuzogenda nkuvuye kuragira inarume azobone yuko leta ari umuvyeyi wa bose
reka rero nkuko twama tubikora turangize
ari umuririmbyi wambwiye yavuze naho ari umuririmbyi wambwiye
umuririmbyi gentil ego ari umuririmbyi yaririmbye indirimbo yanyu ariko rero akaba ngira ngo tutaretwa bwa bimenye nyandirimbo ya irungitse itwa Vesta Dila yaririmbye indirimbo yitwa Gaston Sindimwo sinicyo mumbyi
iyo ndirimbo bwa mbere nuko muza kuyimvugiriza nka yumva hanyuma mbaye ndamushimira cyane rwose kugira ngo yiyumvire kurimba indirimbo Gaston hanyuma niteka kuri jewe kandi n'amahirwe kandi n'icyizere ku Barundi yuko umutegetsi umwana cyangwa umujene ashobora kwiyumvira kuririmba na kari ku mutima no kubera umutima wiwe uyu mutumye Imana imuhezagire
turangize rero nkuko byama mubibutsa ingene bashobora gutora umukandida wabo Gaston Sindimwo
kugira ngo mutore umukandida umugabo adasigana iprona Gaston Sindimwo uraba ibiharuro umunani igiharuro umunani canke indome canke igiharuro umunani canke ukacuraba nibendera y'umugabo adasigana iprona uzocubonaho gwa gasore n'intoke zitatu hanyuma uzocubona akadirisha iburyo uzocufata urutoke nkomba bukoko ntushire ko irangi nyinshi hama ucudomako kuri ako kadirisha mucuzinga mukuzinga uhere iburyo uzinga hajya hari irangi hanyuma hari ifoto ya gwa gasore haje hejuru ucuzinga iyo uzoweje gutora umugambo w'adasikana iprona uzoweje gutora Gaston Sindimwo uzoweje gutora ihinduka ribereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi
reka rero dushimire abari kwadukurikirana bose n'inzira yuko bashoboye kuronka umuco abatashoboye kubazwa kuronka akajyo ko gushobora gushyikirizwa ibibazo byabo bizoshyikirizwa ku munsi w'ejo naho twatanguye mwami gusozera reka tusozere tubashyikiriza ijambo y'icyubahiro Gaston Sindimwo yashikirije hari mu ntara ya Cankuzo aho rero yashikirije ibitari bike muri ibyo akaba harimo yuko agiye kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu mu ntara ya Cankuzo n'ibindi bitandukanye asigaye tuzosubire ku munsi w'ejo naho twatanguriye imana ibahezage
ibitangaza by'Imana Quel
amazi ya. Nicyo bituma dusaba umugiseni kurengera, dusaba abo muri sesi, abo muri sefu kwirengera, dusabe abo mu ntwaro kudasubira gukoresha sesi cyangwa sefi. Turafise umusefi w'ikomi yahamagajwe muri sentare nuko yanse kwemera icyaha. Kuvuga rero sepi ntiyigenga, sesi ntiyigenga, se ntiyigenga. Nicyo bituma itakanze dushimize yuko muri ya biro de vote nibashyiremo imigambwe yose, bashyiremo imigambwe yose uzotsindwa abone ko yitsindiwe adatsinzwe. Ni kubera iki uno munsi wavuga yuko amabiro de vote azokwiharizwa umugambwe uri ku butegetsi? Ntibikunda, ntibikunda azoba intango y'akajagari mu gihugu. Turasabye ababishobora kubifasha bose ko buhagarika iyo ngendo. Abari ku butegetsi nibamugumeko ku nguvu, ababushaka nibamufate ku nguvu. Tufate mwihiganwa nibyo twemereye abarundi. Umuramaza rejona murabona aho wiyamamaza hose, wiyamamaza urupfasoni, wiyamamaza urukumu, wiyamamaza ushimbere imigambi ya tukaba dukebura abanyamigambi bamwe bamwe biyamamaza bamubyinira. Yabivuze bene wacu Placide ava mu gisagara cya Bujumbura. Uno munsi mu gisagara cya Bujumbura hakunda kuvuga imigambi yabo bavuga sindi mugasa, nk'uko umengo batangira pibilisite ya sindi mugasa. Ni ukuvuga nabo ni mugambi baba bafise, baba bafise umugambi wa sindi mugasa, baba ariko bariyamamariza sindi mugasa. Nibabeme impfupfu iraboneka rero ntiwabivuga rero kuri Bujumbura nimurebe bene Bujumbura ni impfupfu baca mu byatsi, baca mu nzira, lazima tugeuze mambo, lazima tugeuze mambo Bujumbura nchini kote.